Tēnei mahi, I tēnei kaupapa, hinonga rimurimu, kia āwhinatia, tēnei kaupapa rangahau, tēnei kaupapa hono ki Taiao, āwhinatia taku tuahine, te ata whai, I ona mahi rangahau, ngā tuku, āwhina, I ngā kaiako, ki te puta ki waho, ki te rangahau a ngā mea, ki te ātati tiro I ngā taonga e takoto nei, e noho ora nei I roto I te wai, e mōhio ngā whāinga, ngā oranga o tēnei tino taonga, te rimurimu. Tuatahi ko te kaupapa, e kaupapa Taiao. Hoi ana ki te ako I ngā akomanga. Engari ko te mea nui kia āta whakamau I te mātauranga. Me puta ki waho, me puta ki te tai, me puta ki te moana, kia kōrero, kia whakarongo, I ngā atua. Mā te puta ki waho, ka te tiro, whakarongo, ka mōhio.
Kia kaue pōhi he tātou, ko te rimurimu nā he momo mea tuku no Tangaroa. Nā te mea ka kā ki te tātou tērā ki te tātahi nei. Engari he hua anō ke roto I tēnā. Me te mea noki o moro ki tātou katoa he kai. Kia mōhio mai rātou. Aha kua ke te karikia tātou ki a Ranginui Papatua Nuku mea ngā rāua tamariki nui tonu. Hei tāki mai a tātou ana. Te tino mōhio ngā karikia no te ao kohatu. Engari, ko te tino tikanga o te karikia, he momo tono, he karanga, he mihi, pērā anō e te tangata, te ope, ka haka eke anō I te marae. Nāra, kia tiake I a koe anō, koe o te rā, kia kaue e kuhu kuare. Engari, wako rātou ngā karikia, I te whakamana anō, ngā tikanga, I heke mai I a tātou, aka mana anō I a tangoro.
He rerekē te waiata me te takinga mō te pāna ki te rohe, engari ki te kore koe e haere ki e rā wāhi, ka kore rawa koe e mōhio. Me pono taku kōrero he māma ake te noho ki ro akumanga, engari ka kore rawa koe ka kore rawa ngā tamariki e rongo ātinana a wairua, a whānau. Ka kore rātou e rongo i te katoa nā reira. Ka kore tātou e whānga I te katoa o te tamaiti. Me he mea ka noho noa ki roto I ngā akumanga. Ahakoa, te nuingo te wā koe rā te hehea ngā tamariki. Ka kore rātou e mōhio, me he mea ka kore rātou e puta.
Me tino maia koe no te mea ahau, ka reo tētahi tangata tino maia ki te haere ki te moana, no te mea, like, ka reo tētahi tangata tino kaha, tino ngā kaunui, engari nā tēnei mea kua hiri I oku whakaro, e pā ana ki te moana, me te taiao, like, he tamaiti mataku ahau, engari nā tēnei mahi, ko āwhina I ahau ki te kia kaha kaua e mataku ka aroha nui koe ki tēnei mahi. I tēnei rā kare māua I haere no tue te whakarite I ngā kai, engari e ra atua ai I haere māua ki te ruku. Tino makarere engari he ao hau kei raro I te wai, no reira e pai ki te ako mo e ra mea.
Ko ngā mea kua whakaotea o mātou hoa, kua hanga I etahi momo pani kanohi, he whakahaumako, hei, maha rawa ngā momo whakaaturanga.
Taonga, he taonga tuku iho, he taonga e rongo nui ana ki ngā iwi taketake, ki ngā iwi moana, he mahi ngā kai, he kai atua, he kai tūpuna tēnei taonga ana. Nāna te karanga kia mātou, kia whakaora anō ia, kia whakaora anō ia mātou. Nā reira, kia tuia tēnei taonga te rimirimu, ki kōtata I te mata. Nā runga anō I ngā tūhonotanga, ki ngā rōpū, Mountain Seas Wellington, mai uta ki tai. O te rā, o rātou, mā tuku tuku. Kia tautoko mai te karanga o tēnei kura o ngā mokopuna. Kia kōtui I te mātauranga Māori me te mātauranga tauiwi. Nā reira, he mea nui tēnā kia mātou, kia arataki I tēnei huarahi, kia nanao atu ngā ringa ki ēnei mātauranga o Aotearoa, o tira o te ao whānui.